akibarikiwa, akiwa na mkwete. Ajana dumu la maji, nasije kakumwagia. Anakapicha kako nitaka post, poso kupenda itawa cost. Leo siku yako nishajikoki, tuko rafiki zako tunasema happy birthday.